Glory to Jesus. Kulukulu kuluma ngomthandazo ukuthi kufanele sikhuleke. Singa peace. Praise the Lord. Lithi ena sikhuleke singaphezi. Lesingisi lithi sikhuleke futhi nalo singaphezi mase lithi umthandazo wethu. Akube umthandazo okuphikelela. Be unceasing in prayer, praying perseveringly. Praise the Lord. Okusho ukuthi bathi uNkulunkulu kufanele i-persevere. Kufanele sithandaze okokuqala masithandaza. Kufanele sithandaze singa kunqabuki. Praise the Lord. Sikunjani? Singa kunqabuki. Unceasing, singa ngamuk, singa katal. Praise the Lord. Singa pilili. Praise the Lord. Mase lukhuluma lapha ngokuba ena ngokuthi kufanele kube ke umthandazo ube ne persevering. Okusho ukuthi lokho umthandazo wethu kufanele sibe sithandazo umthandazo wokuphikelela. Nangizwazana bami, umthandazo wokuphikelela. Praise the Lord. Okusho sikhuluma ngokuphikelela, sikhuluma ngokuphikelela. Sikhuluma ngokuthi ena kuyenzeka uthandaze zingenzeki izinto. Zingenzeki izinto, uthandaze zingenzeki. Unga tanda alu tanda zemzambi nyanga yoto. Utanda zeminyaka. Kote zingi nzegi zinto. Praise the Lord. Hallelujah. Kati uNkulunkulu kufanele senze lapho. Kufanele siphike lelo na give up. Noma ngabe kuthiwa enye impendulo ayibuyi. Noma kuthiwa isimo saphikisana nomthandazo wakho. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani la emthandazweni kodwa uphikelele. Ngamanye amazwi ukuphikelela kuchaza ukuthi uphikelela. Lapho okusuke isitha sesiqeda amandla. Sesikutshela ukuthi la uzathandaza. Kodwa zathi le nto oyithandazayo ayikho ngoba impendulo azibuyi. Mabika mantombi. Haleluya. Kanti lezi impendulo ezingabuyi kudala zabuya. Mabika mantombi. Kanti into eyenza ukuthi yena singafinyeleli kuwe ukuthi khona la niphambana khona. No uNkulunkulu. Ngokuphinda indaba ayikhuluma la. Khona la ngiphambana khona nobani noNkulunkulu. Yebo. Ufanele ena uphikelele. Bani njalo nje. Ukuze usifike lapho ubuyela khona emgwaqweni ukuzoqonda la ngqondo noNkulunkulu. Ningaphambani noNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Lokho kuphambana Uqala ekutheni uma uNkulunkulu ukhuluma naye uya kuzwa zilonga khona leba ngokuphaphathiswa ngamandla kaMoya Ngcwele kodwa ezilonga khona uNkulunkulu uma ukukhuluma nje naye noma yinini uNkulunkulu uyakuzwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Mase kusala ngakuwe uthi mase kukhuluma nawe awumuzwa. Praise the Lord. But let me on the move, so I come on the other Unkulunkulu come on the move. Glory to Jesus. Because you can't eat the enemy right or the moyo tile and the condom to lose a tile uwe in his renak on his calibis. Hallelujah. But then you Unkulunkulu Ufanele. Fanele uzitheke uzihlole uzihlolisise. Praise the Lord. Ngokuzo kwazi yena ukukhombisa uma uthandaza la uthandaza ungaphezulu. Uma uphikelela futhi emthandazweni uzokwazi ukusiza ngenxa yokuthi uyakubona ukuthi uyaphikelela awushintshwa isimo. Mase ukhombisa uNkulunkulu ngathi fanele uyilungise. Once walungisa leyo nto leyo bantu igama lenkosi ubona zonke izinto ekade ena uzithandazela ubona manje zingena kushintsha yonke into zingena ngobuningi bazo zingena ngoba ulungise into uNkulunkulu akukhombise yona ukuthi la uthandaza khona bantu igama lenkosi ngiyesho ukuthi uthandaza but inkingi ukuthi wena awungizwa ngenxa yalento oyifuye enhlizweni noma emcabangweni yakho eyisiqalekiso enganaso esibusisi nangizozalwa. Hallelujah. Kungakho-ke uNkulunkulu bawuthandaza unganqamuki. Number 2, phikelela. Glory to Jesus. Ngoba hayi ukuthi ena le nto oyithandazelayo. Hayi ukuthi ayikho njengoba ena ingaphendulwa babeke ngamanosi. Ikhona. Kodwa ubona upoison othile engqondweni yakho, ubona upoison othile. Glory to Jesus. Enhlizweni yakho, lo poison oqhamuka esigodlweni seyiqalekiso. Oqhamuka ezwibili. Manje uNkulunkulu uyakulinda. Yazi uNkulunkulu uyakulinda. Mabe igama lenkosi, uyakulinda. Mais nous, 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 Madame Gabros, Pigalela. Praise the Lord. I don't know. Glory to Jesus. Uyehla uNkulunkulu uma simbonga uyehla. Ngabe manje laphana eqaleni ukuthiwa kulo ungaphezi khuleka uphikelele. Baluyita malukosi. Ozukutela impendulo yokuqala baluyigama lenkosi la endumisweni ukudumisa uNkulunkulu eze enzenjani aze ehle asale esihlalweni nasendumiso asale esihlalweni sendumiso baluyigama lenkosi masehlele masethatha yonke icontrol empilweni yakho lapho la ukhona emhlabeni wonke ejikelele athatha yonke icontrol ngoba yena usefikile uthatha yonke icontrol uthatha yonke icontrol wakho kini babuyindamalo usebenzini lapho usebenza khona babuyindamalo kosi haleluya bantu abaningi emsebenzini obavalelwa yena izinto kuliwa nabo babuyindamalo kosi Madungaba hamba beyikhuluma indaba athi ucela umthandazo ucela thandise ukunempe emsebenzi kunempi lapha kunempe ekhaya kunempe akhulume leyo nto banu ekhona babuyindaba ngoku asakaze indaba ongafanele ayisakaze indaba afanele ayisakaze eyendumiso amen glory to Jesus eyendumiso madungaba ngoku ngoba bekuyiphathele uma simdumisa uyehla azohlala lapho edumiswa khona simdumise maluka igama likosi uyehla azohlala lapho simdumise khona mayifika ufika ne-control okwesibili ufika nomkhinkizo odingayo glory to Jesus haleluya maluka igama likosi ngamanye amazwi uNkulunkulu wasefikile wehla wazohlala lapho edunyiswa khona ubhidlize indoda evimbe izinto zakho ngoba izinto zakho akuzona zokukhulula olutshela abantu ngoba lokho okutshela kwakho abantu akwenzi lutho kodwa ena ukuya uNkulunkulu ngendumiso kwenza utho ngase kutshela abantu lento uyinikeza isihlalo sayo ukuthi izohlala kakhulu wena the more ukhuluma ngayo lento leyo ukhulisa isihlalo salento haleluya noma lento ongasathi ukhuluma ngayo ayimboni uNkulunkulu wakho ohlezi utshela abantu ngakho unamandla uvusa abantu abafelisa umwisa ishosha abangezwa behle Madame Gabrus, abapua, bacele, Jesu told his own that me, his own that Nesifosetu, no Sumubetu, the poverty. My tattoo, you sell up with poverty. Marie Gamacos was a cool lababa, umtabo, or we sang a git. But the key I ate was up. As Limasa, he led to Woodhaga, so Kuluma is in the Kulukul, got us Kuluma Uye, a Kuluma Naye, as is this for. Guna Kuala! Ma! Usungala, Ega! Hey, dig it, would not the pump up, we tata! We daddy Selabant. Does that ever, we day Selabantu, Uchalabantu, Zotala, Kulukulu, Tinkina, then the lion Kurana. Umugano muntu ophethe iphiki nefoshana ukuthi njalo mawuvuka ekuseni thamsi izandla zakho ukuthi udumise uNkulunkulu balendla balosi basebuka uJesu emva kwendumiso ukuthi iziphi indonga ezibi phambi kwakho ezikudisturbayo mase ebhidliza uJesu ngempiki lakhe nangefoshono lakhe. But I got wise. Hey, my daughter. I was a pizza. Akwazi ukushintsha izinto empilweni yakho ungakamtsheli ngoba ngituvuke ekuseni nje ucabanga ena itiye nesinkwa sakho nokudla okubekezwa lathi uzokudla ngakusasa malunga igama lokuzo uqala khona malunga igama lokuzo okakasho lutho uzophuma uhambe uye la uyakhona nokuya emsebenzini awusho lutho ngayo kungakho izinto zikuthola kalula. Mabuyi gamelos, ney mope zaksiga zi kshayi se, mabuyi gamelos pulele ena espezen. Hayi ngoba zinamandla. Ukuthi inkinga yakho ukuthi mawuvuka ekuseni, wangamtshela uNkulunkulu wakho, wangamtshela uJesu wakho, wangamtshela umoya engwele. Mabuyi gamelos, obuwe umkhulu kangakanani namandla akangakanani. Mabuyi gamelos, ukuza enze izinto zakho ngesibindi enziwa yini enziwa ukuthi uyamazi ukuthi ungakanani. Hayi madoda manje yabalusi unjani uyamazi manje yabalusi. Haleluya manje yabalusi. Haleluya, glory to Jesus. Kuthi angithi ngale ndoda eyihleli lapha ethubini for 38 years babengena kanye phambi kwayo yona ingangeni yakuba ngabe fika uJesu and yathi ngisona umuntu ona ongifakayo babili igama lenkosi 38 years ihlele ethubini i-right kodwa izinto zayo zingekho right babili igama lenkosi kuthi angithi ungathi ngesathi ihleli lapha ethubini yayithena ngiyababona lao abasindiswa ingilosi bakungena ingilosi ma sibengena echibini basibasinda kwakuthi ngiyababona la kodwa mina ngikholwa uJesu ngikholwa amava akaJesu angaphezulu nkulu wengilosi angaphezulu kwamandla engilosi zohlala la noma ngabe kuthi 38 years uyaphela noma ngaphela u-40 noma ngaphela ena u-50 mabili igama lenkosi khona ungcono engimkholwayo kunale ngelosi. Wahlala indoda. Haleluya. Manje manje kanjani? Yahlala. Yaphikelela. Yanga give up. Yahlala. Yahlala. Yahlala ena yanga bheka ezinye izinto. Ngiyababona bange. Uthi ngisho njalo ukuthi yayithi ngiyababona bange. Kodwa kukhona umuntu ongcono. Kunengilosi.
Because we are so successful,
Okwesithathu sasebenzela ukuthi indlala ingezi ngakithi noma kuphela imali emabhenki kuthiwa kuphela ini kuphethe kuphela ini kuthiwa ena umnotho wehlile umnotho kwehla wona kwehla uNkulunkulu owadala umnotho iwona owehla akwehla uNkulunkulu sathi umnotho wehla kulaba abakholwayo kulaba abathanda uJesu bakulaba abanokuphila kwasezulwini ubona umnotho uyanyuka uyanyuka kubona umnotho alele unyuswa yini awunyuswa izinto eyiningi usinyuswa ukuthi ena basebusinessini lokunyusa istandard sokudumisa uNkulunkulu eyimpeni ezingekho right nasezimeni ezi-right. Glory to Jesus. Befuna ukuthi namhlanje ufuna namhlanje kule nkonzo asingabi nawo umkhawulo ekudumiseni uNkulunkulu kule nkonzo asiphikelele noma isimo singavumi. Banenkabuzo uthi namhlanje isimo asinjani asivumi kodwa ngoba kufanele uvuke ekuseni kufanele wenze izinto khona into efanele uzenze uma kunenkabuzo kufanele ena ungene kule nkonzo yomthandazo ungene kule nkonzo yendumiso uphikelele uphushe ngoba akekho omunye ongaphusha kangcono ephushela wena ngaphandle kwakho ungabi khona lasesontweni elingaziwa ngalutho kwezika uNkulunkulu. Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah. Ungabi khona lasesontweni elingaziwa lutho ngabantu ngezika uNkulunkulu bantu ngenkabalusi umhlaba wethu uNkulunkulu unikeze thina ubeke wona akabekanga amadimoni akabekanga ngesitha ubeke thina makukhona ukusidisturbayo kufanele sifacele nakho ngathi siyakula emakhanda kanti sila silwela umhlaba wethu esinikezwe wona uNkulunkulu wethu uba siphile kuwona ukuthi siqhebe kuwona lo mhlaba. Mhlaba wethu lo la kubekwe khona ingcebo yethu yokuphila khona emhlabeni banenkamankosi akekho omunye ongomnikazi wayo ongomnikazi wawo ngaphandle kwenu. Umhlaba wethu lo fanele wazi bawuvuke ekuseni bawuvuke ekuseni uthandaza udumisa wazi ukuthi manje ndivuke emhlabeni wami ngiyahamba ngemsebenzini engiyakona ngizobe ngihamba phezu komhlaba wami ngizobuya futhi ngibuya phezu komhlaba wami akukho okuzomthinta futhi akukho nozothinta umhlaba wami. Glory to Jesus. Why? Why? UNkulunkulu wadala nomhlaba uhlele esihlalweni sami sendumiso. Lana uphethe isihlalo esingaphezulu esihlalo ekhona phansi komduzwe langa. Lesi sihlalo sendumiso lahlala khona uNkulunkulu. Bathi ngabakhosi. Kungakho uNkulunkulu athi noma kuthiwa izinto zethu zintshontshiwe athi uzoyibuyisa zonke. Esahlile sikhonyana uzosibuyisa yini ngoba siphethe isihlalo. Siphethe isihlalo sasezulwini thina siphethe isihlalo. Bange sabheke ezulwini zonke izinto ziyahlehla ziyanyamalala ziyanyamalala zathi ezinye ziyafa. Base sinyakaze isihlalo. Ngoba yikho into ehlala eduze kwesihlalo. Embi evela emadimonini evela esitheni. Evela kana yonke umoya ongayisho phakathi komthunzi evela nakubathakala. Ayikho into ekwazi ukuhlala. Nokufundela eduze kwesi hlaba malunga babusi ngifuna ke nazi namhlanje ukuthi ezinye izinto ezonakalayo empilweni yakho angingabe ngoba umubi inkinga isihlalo sidedile asinamuntu osibizayo namhlanje asinamuntu osibizayo namhlanje. Usuku nosuku isihlalo masidla sidla sila kuwe nawe ukusona malunga egavulozi isihlalo sine business isihlalo sikaNkulunkulu lakho isihlalo nje sikaNkulunkulu sine business lakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Mufuni kwanga Isaiah 45 verse 1 to 3 sithola lapho inkosi okuthiwa ukhore lukhuzana ukhoresi Praise the Lord. Lithi papeli, lenkosi eyinjani, yayigcotshiwe. UNkulunkulu uthi uNkulunkulu ogcotshiwe, yayigcotshiwe. Why? Ngoba ukugcoba, ukugcotshwa kwakuchaza ukuthi ena, hey, ukugcotshwa ugcotshelwa umsebenzi. Kusho lenkosi noma igcotshiwe nje, isihlalo sendumiso sinakho. Ngihamba nogcoba 24 hours a day. Babinjabalozi. Uthi kodwa ngoba ugcotshiwe ke. Ngizoqala ye, ngithobisa amakhosi onke. Waqeda amandla ngaphambi kwakho uthi okwesibili ngizokwenza ngizoqala ena ngifoshoze iminyango oke ngivula yonke iminyango othi number 3 ngizophoqoza imigoqwane yonke uNkulunkulu akasho ukuthi ena kanti wena Korea ngoba ugcotshiwe uthi uNkulunkulu yena ozokwenza ngoba yena ugcotshiwe uKorea. Praise the Lord. Mase dlula lapho 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 ena sekuvala lokho uthi ena ke ngizokuvulela ingcebo yani yobumnyama. Yabona? Kama yena umnotho wobumnyama. Number 2 uthi ngizovula ena ingcebo efihlekeleyo ngokukhiphela ingcebo efihlekeleyo. Ezindaweni esifihla ke. Isukaphi indaba kodwa sizokufikela kodwa sizocela kangaka ena uKhorisi isuka ekutheni wathatha ucobo lwakugcwala ena impilo yakhe emzimbeni wakho wakhe wonke yini kwenziwa isihlalo sendumiso sendumiso sokudumisa uNkulunkulu sihlalo uma sifika nge-presence kaNkulunkulu sifika nogcobo sifika nayo yonke into yakho glory to Jesus. Yonke into kabani yakho ngoba isihlalo sihamba nawe silala nawe sivuka nawe ufuna sizivala ukuthi uNkulunkulu wasidala wasakha ukuba sibe indawo yakhe malunga amarosi azosihlala kuyona la emhlabeni usakhile lento ena yokuthi ena esithembeli likaNkulunkulu usakhile yimo kusakhile zabe indawo yakhe la izohlala khona yini ingozi iba la uthi isihlalo saNkulunkulu sibe sitshele kanise ngaso emadimoni. Kana umuntu ekholwa useyelunye uhlanya nje usenezipho ongazazi ukuthi ifikaphi uthatha isihlalo esiphethe umkhiqizo wakhe wawusinikeza amademoni nokubila izinto zamademoni ukhuluma izinto zamademoni ukhuluma zoba zonke izinto eziphambene asibuke yena la uma kukhulunywa ngezifo uthi umuntu uma e-right unjani u-negative uma umuntu egula le kusifo kuthi njani u-positive kodwa uma uzobuka indaba ka-negative no-positive u-positive ukhuluma ngento ena u-positive ukhuluma ngento e-right u-negative ukhuluma ngento ephambene engabukeleki lapho ephikisanayo u-negative uchaza ini ukuphikisa uthanda kushonile emfundisi lesi emfundisi ha mina ngose tenta ukukhuluma manje bavese nje waba negative ngenje uchaza uthi laphi uchaza uthi laphi no malinga mangu uphambene nalento enhle therefore umuntu unjani u negative manje madimoni uchaza positive uwe yini ilungelo la ngabe yamazi lento kuphambanisa amazwi kuphambanisa le language mabe igama enkosi makuthiwa upositive kuze ukuthi lesi sifo sine-right phezu kwakhe ukuthi siqhubeke simudle sisemfake emathuneni ngoba upositive akakaze ngokolwimi ulimi labelungu akakaze abe yinto ene ewuphoyizeni ephambene
Mari kama mo, wewe imakutanja una wanten kumala waba positive, kuna njia waba positive, utoku joini lakini lendo ende yako, ofunu yenza naye. Iba bila kitu sija, ndo kufa, kuna kufa, ndo kupia, kusambaza, ani. Lamina mas, ba muntu lo muntu. Atotelisi sifo. Mwana sitini, hai. Unjani. Upositive. Ilangwa jeti. Injela matimo, nafikele sifo. Kutai. Kurati ya giti leto. Ya uchina giti leto. Yazi kutai ili irati. Irati. Mwana ya mwuzi, irati. Nasete kuru mtai, uchala kile positive. Hai tsala le negative tsala ba o negative kuta gapezi ga se go le ni ka ba negative ena ena e lokuza ba le se tutu umuntu ungqo ungqona ba te kutuleni le se go timpile yake ncane ka khulu a ka kwazi kuphila iminyaka enkulu iminyaka enkulu kulo abulekele yona ngencane le gapu negative praise God not with as in book is it. Because because kona in ukona lenkonzo yani yindumiso yabona isinje noma ngoku umuntu la endlini base sithathe ngithi ngiyakupha akekho ngesithathe sona nje sisonta akekho ngesithathe akekho ngesithathe singayikhulumi indaba yemali ephakathi kanti mina ngiyazi isivale la isivale nje uthatha lesi step uhambe la esakho mase ufika lapha ekhaya uthi uyazivula uyamangala ukuthi akhaphi kunemali futhi ena engala uyamanje ujabula bo unkulunkulu njani uba siza endumisweni sithumise unkulunkulu afika azohlala lapha ehlaleni balo igabulosi mase qhubeka suke mase qhubeka njengoba lifi phambe lize lishone ilanga limdumisa enye ivesi ithe na kuze kube phakade nimdumise kusho ukuthi le phushato yokuthi senze le nkonzo yokuya unkulunkulu ngendumiso le phushato daily malingamakosi siphenya amapheli noma siphenya izitsha ezilapha kuNkulunkulu ezilonde kuNkulunkulu esiphethe izinto zethu siphenya khona ngoba umuntu odafunisene umuntu sethe unela la 10,000 umuntu sethe yazi kunomsebenzi lapha ho zokwazi umthetho ufuna umsebenzi umse kufunisene yena umuntu ufuna ukunikeza ukuthi umuntu ukunikeza umuntu uNkulunkulu khulama ngokuthengela imoto wakwazi ukuthi bongafunda ukuthandaza le moto bobone yakhe isengathi ukuthi ukuthengela ena ilokuzana imoto indlela owenza ngayo kulento yendumbiso angayibona lecela kulento yendumbiso indlela owenza ngayo kulento yendumbiso babekabuzi yini kuzenza ingaphela indumiso ngithi sithe ukudla uNkulunkulu mangabe akuthi uNkulunkulu uzofuna ukutshalela ya ukudla udlisa uNkulunkulu uNkulunkulu uyazidakula awudli ukudla ofana nokwakho akukhona ukudla okufana nawe babe egabulosi mase kudlile uyadlisa mase umdlisile naye uyadla na wamdlisa nawe uyadla wamdlisa naye kudla yena kudla akukwazi uNkulunkulu wathi sedlile etafuleni amabanye gabulosi angashilo ukuthi ngawe ozolukuhla bese lutho abantu banove kwenta kungakhahla abasebenzi akanti abantu abasebenzi unayinjalo ngabasebenzi iyakuqinisa ukuthi awusebenzi ngoba awunalo ibhizinisi lendumiso ngoba kuthiwa usukele ke senze lishonile ngasemdumiso awunalo lelo bhizinisi awusebenzi ngokuthi umqondo wakho ukutshela ngobasi abangakhona awusebenzi ngoba leli bhizinisi ibalule lendumiso lincane hlangana nenkosi nenkonzweni Sunday kanti ke ibhadwe izinsuku zonke kusele kuseni ize lishonile ngidumisa babegabulosi unikeza uNkulunkulu yena unikeza wena unikeza uNkulunkulu yena unikeza wena unikeza uNkulunkulu yena unikeza wena unikeza uNkulunkulu wena unikeza yena ekuzani yena unikeza bani that's why athe ninga peace zava sina peace ephi endumisweni kusukela kusayilize lishona ena ilanda sekisidingo nje ukuthi usuka lana ulokuzana usuka la uyakanongoma awukaze ene kweze khikhikhezana yendumiso emgwaqweni ene olokuzana ena omude kangaka banike igama lokuzo izinto zethu zolakala lapho ngoba ena sicabanga ekuseni nasentambama mase silala uthi uNkulunkulu lize lishone lakho ukuzenda ngakamanye mase zonke izinsuku ngishukanele ukuthi usenisebenze once or twice days ukuthi nakho kuthiwa ake ngi off ngalesi sikhathi lesi and ngisebe break ngalesi sikhathi lesi leso sikhathi usithathe usitshontshele yena ubonge umdumisa umphambi umtshele futhi kungakanani umtshele futhi ukuthi ungcwele ngcwele umtshele ngoba ukhulunywe ngayo ebhayibhelini indumiso mayikhuluma ngayo ifaka ena ubungcwele ifaka ubukhulu bakhe ifaka amandla akhe ifaka ukudala kwakhe Glory to Jesus. Ngifuna namhlanje sikhuleleni sithandaze ukuthi okhiye ukontrola bakithi. ukhokhiye ukuvala izinto bakithi ukhokhiye ukushita izimo zethu bakithi Lord Jesus ulula akakwazi ukuhlupa ngawe wena ungasihluphi ngaye akakwazi ukuhlupa ngawe madodana amaNkosi Ngokuthi uNkulunkulu asifune kwaphezulu khona kwala mhlabeni uzoneza sele. Ngokuthi asifune kwaphezulu sihlupha ngaye. Ngaye uzohlupha ngathi. Glory to Jesus. Mabika amaNkosi. Uyakula ukhombe njalo uhlala nabantu ukhombe isinto esiyakhonrathi zakho. Ulukhombele nokugula kwakho. Ulukhulu ukuthi iy'ngane zinenkinga engaka. UNkulunkulu uhlala nomuntu. Uhlangane nomzalwane. Yinye into. Ufanele umtshele ngicela ungisaphothe endumisweni. Ungisaphothe. Hallelujah. Asinabi ulimi. Sihlala nokukhuluma izinto ezenziwa yisitha. Nekhuluma isitha. Asinalo lolu limi. Zara kwasuka ke kwasuka ngegazi lika Jesu. Sokhuluma izinto engaphansi kwegazi. Sokhuluma izinto engaphansi kwegazi. Sokhuluma izinto ezimbozwe igazi sokhuluma izinto ene egcwele ukuphila kuka Jesu. Ngakho umuntu ufanele uhlangana naye emgwaqweni engakuthola engakuthola engathola ngamazwi aphethe ukuphila aqhamuka kuwe. Hayi amazwi ukuthola ingane phela ukuthi hayi ingane ukuthi hayi ukuthi ubaba hayi ukuthi ubaba ibhizinisi kaNkulunkulu yakho ibhizinisi yakho. Wena hamba ufuna uNkulunkulu. Uyazi ukuthi yena okuhlushwa zengane buzise ngalo ngoba eBhayibheli uNkulunkulu afuna ukuthi uthule uNkulunkulu ngengane yakho. Afundi. Ngoba phela iBhayibheli lithi uNkulunkulu njani uNkulunkulu unesihalo. Ukuhlukana ngani yakho lesikolo kwale zinto ezibhedayo. Angifuni uNkulunkulu, angifuni nje ukuyibona lo ndimi lakho. Ngoba yena uyazi uzodila kanjani nayo. Uma wena uposition yakho. Noma yena wakho uyazi uNkulunkulu uzodila kanjani naye uba wena uposition yakho. Ngoba ayikho into eshilo uNkulunkulu. Bathi lengathi izinto zakho uyashiya ebini ukuthi ulimi lwakho ligcwele izinto zesitha kunoma ligcwele izinto zobuNkulunkulu lo. Hayi mina ngendoda oshade naye ngabe isipha ngani engakushada. Ngoba hika akekho umuntu ongamesaba uNkulunkulu. Ayikho into ekhona emhlabeni engamesaba uNkulunkulu. Yazi yabona uNkulunkulu isha uvalo yesabe. Kha, bantu bazo lezi zinto lezi kuthi nawe une problem somewhere somehow. Ngifuna ukuthandana. Sasa uNkulunkulu sifuna kulento sime kulento siyenze singaphezi yokumdumisa siphakamisa istandard. Naye ophosa istandard nawe uphakamisa istandard. Ufuna ke sibe nenyawo sithandazele. Sibongela baba sibongela moya oyingwele. Sibongela baba indaba zakho. Sibongela Nkosi yamakhosi. Sibongela mpilo oqothulayo. Glory to God to ngikhulula kulungcwele ngcwele. Sibonga umsebenzi wakho lapha ngepresence yakho kulindawo. Sibonga baba isandla sakho lana moya oyingcwele. Sibonga umsebenzi. Glory to Jesus. Owenzile. Ngikubonga ngokuthi sokho manje. Sibonga. Sibonga. Sibonga ngokuthi sifisa ukusiza. Ukukhuluma. Glory to Jesus. Wait.